baratiwa re a lokulaletsa gape go itumelela pina e bidiwa solofetso are tsamaya mmogo go binela modimo ra leboga.
Oh, my God, I don't need no company. Bravo!